Eka subire ndabaramutse n'abahene ikaza mwese abanywanyi bacu mubana natwe kandi mugakurikira makuru n'ibiganiro ducisha kuri nombonesha kuri yacu kandi yanywa ICTV tubashikiriza makuru twagiye turavana amasoko atandukanye nkuru twavanye mu binyamakuru vyagiye biravugwa cyane ndetse n'ibindi byavyagiye biragarukwa ko yo bakombuga ngurukana bumenyi n'andi makuru menshi nimba tarafyonda kuri subscribe wabazoga fyonda ko kugira igihe cyose turonsa makuru n'ibiganiro urajoba mu bambere bashikirwa navyo ibara ryaguye mwibohero rya Gitega turaza kubabwira ivyabaye mwibohero rya Gitega aho hari umunyororo yishwe murano makuru turaza kubabwira inkuru zivugwa kwa Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere w'u Burundi bamutazira ndakugarika murazi ko hari urupfu rw'umwana wiwe yaguye muri piscine ariko nanone ngabatari bake bakaba bamaze kunyunduzwa kubera urupfu rw'uyo mwana wa ndakugarika turaza kuvyumva mu makuru dukesha abagenzi bacu bo kuri radio Haguruka muzindi nkuru ziriko ziravugwa cyane turaza kubabwira kubirabana na Jacksoni simbananiye batazi irakira wata ko yagandaguwe nibindi byinshi cyane mutabwiwe ngizo ngengo nkuru ano makuru yacu agiye gushimikira ko ibihero rya Gitega abishe umunyororo rewe ni dasi ngendaba ngendanzi nibahanwe irya yeje kumugoro bigenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa gatano 2023 hari umunyororo yicishijwe amahiri mwibohero rikuru rya Gitega Leonidas Ngendanzi yishwe n'abandi banyororo bitwa ko bajejwe gucunga umutekano mwibohero mu mabohero y'u Burundi usangaho abandi banyororo bitwa ko bajejwe umutekano kenshi bita abasekirite abo basekirite bashirwaho n'abarongo y'ibohero kenshi batorwa mu banyororo bahuze mu mbonerakure canke bahoza abakozi biperereza bakunze kurangwa n'amabi ateye ubwoba bakorera abandi banyororo narirya bafise ubundi busho mu mabohero bapfungiramwo bakubitiramwo bahohoteramwo bagenzi babo aho ku munsi w'Imana uheze ku mugoroba Leonidasi Ngendanzi yagirijwe ko yihagaritse mu kibanza kitabereye abasekirite baba baramufashe bamujana mu kibanza bita mwikosorero rya dingi dingi barakubita amahiri bamutera amazi basiga ari ndembe uwo mugabo nyenere Leonidasi Ngendanzi arahava arasandaba bamaze kumenyekana ko bakoze iryo bara harimwo uwo bita bamaze kumenyekana ko bakoze iryo bara harimwo uwo bita Dokoro azwi ku izina rya Kinani uwitwa Bimenyimana uwitwa Jafeti utwara akaba atwara urupangu rukuru hamwe n'uwitwa Jonas urwo rupfu rwababaje abandi banyororo runateza uruhagarara mwibohero abandi banyororo bakaba basaba ko abakozi barabahanwa ariko kugeza ejo abishe Leonidas Ngendanzi bari banyegejwe ahatazwi igikorwa c'abanyororo bajejwe umutekano mu mabohero kirakwiriye gusubirwamwo haraheze imyaka abanyororo bidogera mu mabohero menshi akarenganyo bakoregwa n'abagenzi babo bitwa kubajejwe umutekano ariko kugeza ubu ntangingo zifatwa zijanye nabo bakora hayo maroregwa bigenda gute ngo umunyororo ahabwe uburenganzira bwo gukubita no gupfunga uwundi munyororo nkawe birumvikana ko ahantu hose hari abantu benshi hakenewe kubaho ababaserukira bagerageza gushiraho urutonde ariko abanyororo baserukira abandi bakwiriye kwitorerwa n'abanyororo nyene bagatorwa mu baboneka nk'akarorero kabandi bagahabwa ububasha bwo kumvikanisha abatase no guhanura kumvikanisha abatase no guhanura abagorana ariko ivyo guhana bikazezwa barongo y'ibohero nta kuntu nk'umuntu afunzwe yagirizwa guhohotera ababanyi biwe canke abandi yarajejwe yoja mu ibohero agacazezwa bagenzi we kandi bizwi ko iyo afise amabanga aca hohotera abajejwe iki ni kibazo gikiriye gusubirwamwo kose mu gihugu c'u Burundi mu gutangura no makuru twari twabwiye ko tuza kubabwira inkuru zivugwa kwa Gervais Ndirakobuca umushikiranganje w'umbere w'u Burundi batazira ndakugarika ino nkuru tikesha abagenzi bacu kuri radio Haguruka
bagira ko General Major Veniste Nduwayo arongoye ingabo zigwanira hasi yatangiye kugendera mbere ingabo uyu munsi azokukuruka muri gitugutu uyu mwaka w'2023 ntazokukuruka mu kazi ico gihe ahubwo azokukuruka mu kwezi kwa gitugutu mu mwaka uza w'2024 Ngarumeje kuvyumva mu ngingo nkurunkuru Uburundi buragowe Uburundi bufise indongozi zikunda zigakunda nababo gusa abandi barundi izo ndongozi ntizibaha agaciro nkako ziha canke ziha ababo ayo namwe mu majambo avugwa n'incuti abagenzi n'ababanyi babakozi bari basanzwe bakorera imirimo itandukanye mu rugo rwa Jean-Vendi Rakobuca batazira ndakugarika umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ni nyuma yaho ababo baburiwe irengero inyuma y'urupfu rw'umwana wo mushikiranganje yahitaniwe n'isanganya ry'amazi ari mu bwogero bita piscine iri mu rugo rw'uwo mushikiranganje abanyagihugu barasaba bashimitse umukuru w'igihugu kubafasha babone ababo nimba barishwe babimenyeshwe bamwe n'abandi bakavuga ko ndakugarika yagaritse benshi atacho bamukoreye ngo ntiyoreka kugarika bitwa k'umwana wiwe yapfiriye mu rugo ariho bari indongozi nk'izo zitihanga ganira ibihe bibi bizishikiye zigatishavu ku bandi abarundi ngo barakwiye kuzikura mu bibanza zirimwo iyi nkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima
kuwa 2023 ntwarante 2023 niho umwana akiri muto umushikiranganje wa mbere Jean-Vendi Rakobuca batazira ndakugarika yahura n'isanganya muri piscine iri mu rugo araheza itabimana nivyatevye umukuru w'igihugu Varisito ndagishimiye yaciye asohora ubutumwa abucishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter ahoza uwo muryango akaba yagize ati nduguruye twamugena twakiranye umubabaro inkuru y'isanganya ryahitanye ikibondo cy'umuryango wa nyakubahwa umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ku izina ry'abarundi bose turahojeje umuryango wabuze Imana ibashoboze kwihangana muri iki gihe kitoroshe ironse uburuhukiro bwiza ikibondo cacu ndugaye twamugina Icyatangaje abatari bake kandi cyama cyanabatangaje nuko bamwe banabicishije mu nyandiko umukuru w'igihugu ngo aratoranya ubuzima bw'abarundi bose ngo nabuha agaciro kumwe bagafatira kuri ico gihe ahoza umuryango wa Jean-Vendi Rakobuca hari haraye hagandaguwe umwarimu kazi mu ntara ya Ruyigi yitwa Niragira Emmanuela aha umukuru w'igihugu canke leta yiwe ngo nta kajambo kavuzwe Niragira Emmanuela akaba yagandaguriwe imbere y'urugo rwiwe hagati y'isaha zine n'isaha zitanu z'ijoro n'abagezi banabi bamurashe muri quartier Sanzu ya komine n'intara ya Ruyigi aha abanyagihugu bakaba banegura cane ingano witwa ko ari Sebarundi afise abarundi ashira imbere n'abandi yumva ko atari abarundi Inyuma y'ubwo rupfu rw'uwo mwana wa Jean-Vendi Rakobuca batazira ndakugarika abakozi bakorera mu rugo iwe imirimo itandukanye bahavuye bafatirwa rimwe barabajana aho kugera ubu imiryango yabo inshuti abagenzi n'ababanyi babo batazi iyambujya amwe mu makuru radio haguruka ifise nuko umurezi abenshi bita umuyaya uwo mwana amwe n'uwundi kuko bivugwa ko nyakwigendera yari hasa yoba yaramaze kugandagugwa abandi bakozi harimwo uwategura imfungurwa z'umuryango uwo mwubahwa uwo bita kwiziniye mu kinofunofu yitwa Banyasekera Focus batazira Maître Docteur mu byo guteka nabo nyene ntawuzi amaherezo yabo gushikuba ababo bararindiriye barahebura mu buso bashobora gushikira barababuze radio haguruka igerageje gutohoza aho uwa mukwiziniye yava yasanze ava mu ruziba zone Kanyosha komine Moha. Fokasi akaba afise umuryango utari muto harimwo impfuvyi areze hamwe n'abatamakazi yafasha mu tuntu tumwe bakenera. Abo bose muri kino gihe ntibagira uwo baha amaboko kuko ubukene n'inzara vyugarije abarundi. Imiryango yabo bose bahoze bakorera Jerve ndirako buca batazira ndakugarika. Umushikiranganje wa mbere incuti ababanye n'abagenzi babo barasaba ndakugarika yibuke n'imiburiburi ko yama mu bikorane vy'amasengesho bitegurwa n'umugambwe wiwe SMTD FTD uvuga ko washize Imana imbere ngo nimba ashaka ko Imana yukore imwumva ko natabaranye abo bantu agaragaze aho bari kuko ngo nta kibi bamukoreye uretse ko nk'umutetsi wewe ngo yakwitanga kugira uwo mushikiranganje afungure ibiryoshe n'umuryango wiwe ngo niyo muhemba rero kumutsimanganiriza ubuzima no gufutanganya ubwabo yafasha bose. Umubabaro yagize yabuze kibondo ciwe ngo niyumve ko ari nawo abandi bafise ngo mbere bobo uranarenze kuko batazi ica babo bazira kugira bagende amazima yongo. Batakambira amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu kubafasha kurondeza ababo batazi ko bakiriho canke bagandago. Umukuru w'igihugu nawe nyene bamusaba kubafasha nabo muri ako gahe inda kabugarije ico bikoze ngo Burundi buracagowe mu gihe bugifise indongozi zikunda gusa ntizishire ukuri ahabona. Bamwe n'abandi bo bavuga ko ndakugarika yagaritse benshi ataco abahora ngo nabo bitwa ko bari mu rugo rwiwe igihe iryo sanganya riba bashobora kuba amaze kubagarika nk'uko iryo zina ryiwe ry'ubuhizi ribivuga. Indongozi nk'izo zitakira ibihe bibi bizishikiye zigata imfane ku bantu. Abarundi ngo bakwiye kuzikura mu bibanza zirimwo ngo kuko si vyazo. Uhakenewe indongozi zamize akabuye k'abagabo zisangira umubabaro n'abarundi bose.